Indingelele kuphina kuphela kufinye kolombuso njengamanje babukeli the Select Africa TV emakhaya.
Sawubona sikunikele ku Select Africa TV.
Sawubona.
Select Africa TV.
Wey. Our king new us. With Select Africa TV and we are subscribed by our coach who hears us boo and you're going to cut in this one. Yeah,
I'm trying to pull back away the man. Who begins to know what I'm doing?
Ngifike ngabuka i-Greco-Roman structure ngabona ukuthi la onzululwazi ababengenalo ulwazi olwanele ba copy and paste from Roman culture bazophanyika ngala ba adapta kanje because originally sinomveli inqangi phezulu bese kulandela ini amadlozi. And igama idlozi is not a Zulu word. It's an African word which means angels. Then ngaphansi kwedlozi bese uba nani ancestors. Amathongo ngoba selele ubuthongo bafuthi. Bese kuthi phansi ube naba phansi imimoya. Both evil spirits and good spirits. Now okhokho bakho baba amaciko babekwazi ukubiza imimoya emibi bayihoste ngaphakathi kubona kube yiyona ekhulumayo neconductor ama cognitive skills abo ebese umuntu enza izinto eziqhamuka kwicommand yemimoya emibi ukuthakatha ukucekela phansi nokuduba ukudunga imoya yabantu. So nakhona ubuciko lobo asibekho okhokho bethu baba amaciko yabo but it's a lie ukuthi ungahamba uye edlozini uyofuna umuntu okuthakatha an angel. Otherwise uma uthi amadlozi akona ama angels then kuthiwa yini ingelosi ngesiZulu because the word ingelosi is angelos. Wozwa bona isizwe singenazi ingelosi. So khona somewhere we history compilation la kwaxabana khona lezi zinto. Now as a person, as a black person or as a historian, we don't worship angels. Thina abantu abamnyama sikaze silidumise idlozi asikaze umkhuba lo wenziwa abantu. Futhi sasingabadumisi amathonga. No, asiwadumisi amathonga. Asiwathandazi, asiwadumisi. Siyabazisa, sibakhumbule. Amathongo ayaziswa, abuyakhunjulwa. Akhunjulwa ngekhathi eyithile. Then bese ukuthi abaphansi asiyi lapho. Because it's dangerous. But kuye kwenzeke ndodana ukuthi wena ukhokho wakho waye umuntu okhulekayo ungakazalwa mhlawumbe even 9 years even 15 years wazi waqamba igama ukuthi esizweni sami kuyoqhamuka ingane ogama lalo bani bani. It means ugogo wakho prepared for your coming. So now by the time you came in here already there were blessings for you. Imimoya enjani leyo emihle umama cabanga akamazi ogogo kodwa pick up lelo gama aqamba ingane kanti lelo gama liqhamuka kulowa owayekhuleka ngoba wayesebenzisa imimoya emihle hayi imoya emibi and wayekwazi ukuinvoke ama angelic powers for guidance. So ngokwethu thina abantu abantsundu ingelosi idlozi yini imeaning yegama idlozi na is to watch over. Yeah, ukudloza is to watch over. Surnames, not praise names. Nemehluko surnames aqhamuke neikotshi Scotch, the Scotch nation. Ayikotshi nizokhumbula they're one of the biggest colonizers. Bona babeqamba kanjani uma ubaba wakho akha insimbi kwakuthiwa amadodana kabani kamakhi wensimbi the sons of Mark Smith because ama Smithsonians ilaba bakha ini Yeah. Mark Donald. Amadoda nakabani? Ka Donald. So thina sasibizwa kanje. Ubaba igama lababa muvanana. So ngomthetho fanele ngabe kuthiwa undabenhle kavanana. Ngoba umyeza kwakumuntu. Okuthe during colonial era umyeza kwawuyena odefiner ifamily tree yam. But before that, even not Jesus, why are we Yeshua Ben Yusuf? Indodana kabani kaJoseph. Omunye uJesu kwakuthiwa ubani? UJesus Ben Gamalili. Indodana kabani kaGamalili, kodwa igama luJesu. Kwakhona uJesus Ben Pandira. Indodana kabani kaPandira. So ama praise names were mistaken for surnames. Lokhu kwathathwa amagama okhokho bethu. They were converted into surnames. For census purposes, ukuze bakwazi ukunibala futhi bakwazi ukunicontrola into regionalism and district, yeah. That's how you ended up with surnames. Yeah. Otherwise, thina sibizwa ngamagama okhokho bethu. Yabo nje umkabayi umkabani correction angithendula abantu abadala babempolomba befaka nolu umkabani yena lo omphambi kwamadoda umkabani yena lo omphambi kwamadoda ngoba umkabayi bathi waye arrogant webambe lokhalweni mekhuluma nabantu sisengaguqi so sathi amakhehla kuye kuwumkabani yena lo okhuluma nakamazini then nina nasenthi bani umkabayi no umkabani kajama yeah umbopha ushaka ka hayena ushaka zulu no wrong ushaka ka senza kakhona so and enyinto ukuthi ngiye ngibuza abantu ukuthi ubani igama lelembe langempela aliqanjwa unina hayi uShaka and umbuza ukuthi igama uShaka ngiye ngikhale thina uma into singayazi imvelaphi yayo si draw a yethu conclusion which is dangerous igama uShaka kusho ukubuholi leader Litrace back at Emmet, Ushaga Taga, Ushaga P. Kote wants in the say, Koba, Koba, Neka, my Elem. Abantabas with him, Elem. Elem, the Usho is Zenz.
Oh,
is Zenz. Eskal, Gunizin. Is an Elem, Kalpi, Legunaman. E is Zenz, Esibukal, Gunizin is Zenz.
Oh,
we are one among us who found the Ibongo. Zelembe was with decoder. Namanya ngakaqede. Ngizokwenza ngikuthumelele la ngizidecoder khona. Hayi yaye. Yabona unomncamama lo waqabibonga. Hayi. Uyazi lo muntu oyekwazi ukukhuluma izinto phambi kwabantu akhona edwa emuzi. Abantu babevene bakikize. Kanti yey wayeve izimfihlo lezi. Uteku labafazi bakanomgabi. Betekula behleza emlovi. Umlovi night vigil. Khona into ehletjwa abafazi bakanomgabi. Yabo. So bebonta kukho safe ukuyikhuluma. Cabanga what a place. Kulela umzimba lapha bona bayahleba. Sithi ke unomncamama. Unomncamama I'm sorry. Uteku labafazi bakanomgabi. Betekula behleza emlofi. Betushaka kayibusa uzawunethezeka. Hey, uyabona ngoke ngihlale soke sihlale nani ke siyidecoded for a 1 hour program.
Yes.
Hey, baba shocked about ukuthi kanti kwakhona into ejule kanjena. Yeah. Hayi, ngiyabonga kakhulu ukuvakashelwa nina maqhawe kwi Select TV. Niphinde nivakashe futhi nizokeza.
Yeah.
Yeah.
with Select Africa TV. And we are subscribed by our four to Kezo Spua. And you know what I'm saying?
Yang tak ada pulba bukan lemakan, kubekan jalan dengan dua amal video kami.